Daniel Brothers.
Bula
papa. Khale ka hina a ti tlangela matlotlwani loko ri tele muka hi ya xuxa na vakokwana hi tshama hina vamilenge ri lekisisa mihleketo va karhi va ri busy va hi hlayela mitsheketo va karhi nghena swa va mapfundla na n'wangala khangala khangala watswa watswa tlangisa kala lexi a ti endlela khayini a nkarhi na stress ha futhi a nga mayini na Khale a ti cacela switombhani ku laviwa tarata ku endliwa na swimovhana Khale a yi nga khomi swa mikwana ku famba vusiku a chava ku ri na vhimba mikwana erhwanana hi ya reta leri phan'wini ncovela tihlampfi tlhela hi khita le tlan'wini loko muka hi rhangisa na mukhava hi tsutsumela ku kovhela tilori ta misava
hi kule ku nandi ya hina ku nandi ya
Bye bye, we must shave some more tech, tell us bye bye. Kule gari tanga ama chuchu bang. We must shave some chica chica nama bang. Mara wai minga puisis kale, ne misa his koreo na pampalim pala. Ina kale ajina hekeli heke. Aile shangwe na shabe keli beke. Eish, mara kale apnanzika hei loko kuna mfula enda skepe hit the takeaway. Ikisi mons, inyiki wati turani. Famba chica chica, wata lefe kale rinani. Banwanyana aba tlangela tinghedzo ba don't waste time na ba tula ka tula
ka tula
hina a ti tlangela mtititi na ben skila tika na xipaka
ni tsundzuka Khale loko hi ku
ni kule ya nandi hina
yes I'm an African child I was raised in Guyana
a hi risa timbuti
a hakata xitima loko hi vhaka joni n'wina
joni kwale mikhukhwini
a hi masiku lama hi timbalela to timbala